Hi, ladies and gentlemen, this song is Jambo Bwana. It's a Kenyan welcome song. Listen out for Hakuna Matata in there. Jambo, Jambo Bwana, habari gani, mzuri sana, wageni. Wageni wakaribishwa.